ulakhe mina sibongo wakhanyile umkhongwe walensizwa namhlanje ke siphethe imbembe namhlanje njoba silapha phakathi kwalamagceke sihambile samlandi maqoti wakhe yokugabela sambeka lapha egcekeni kwantombi ngakho ke namhlanje na sizothi lo maqoti akangene awakhe lo muzi azala abantu abazovusa lo muzi lona kuthi nomuntu ohamba lapha ngaphesheya abonthe lapha ekhakhona maqoti manje ke ngiyikhongela ke lensizwa yami wakwakhanyile ngiyayibongela kakhulu futhi ngiyayifisela ukuba uNkulunkulu kaShembe ababusise abaphe abantwana abazothanda inkolo yokuNazaretha abaphe abantwana abazohlonipha bephile bengaguli bavuse lo muzi ume ungapheli
Thank you. Full of Shembe. Full of Shembe. Full of Shembe. Ah, Shembe. Ah, Shembe.